Awakonga, ichumi, wakomba musika ya hana. Ya wakisaje jiwa, ukiangwa tukuka jene, ukongi kuli mwono suwana. Miswana, ili, na maku mnyali, ukongu komeshe, wakongi chumi, ili mero. Okay, so I'm here. Your first time is at the moment.